As Pravam, no good Moza. Why is nothing in a band to a man in his seat? La banda by notes and a bus cuts in it. It's a Susan and Neil, one. As there's a marketing I don't know why. Kulunkuli came out with that.
Angazi Pravam. Angazi ngempela. Kodwa engakutshela khona. Empilweni sinokuthi senze ivumelwano nabantu abathize noma senze amadili nabantu abathize. Okuyiwona lawo madili agcina sesifaka egodini. Emhlabeni siphila ziningi izinto ezenzakalayo, angithola. Akubona bonke futhi abantu abasifisela okuhle. Ungabona sijabule. Ungabona sidiniwe. Mhlawumbe sometimes abasidiniwe yilabo abasithandayo, abasijabulisayo, yilabo abasisondayo. Kodwa ziya ithini elamele ukugcina. Empilweni sinokuthatha amadili, sinokuthatha iy'nqumo, kube yizona ezisifaka egodini. Seliyolala iqhawe. Bayolandela nabo abakwenzile okubi. Nabathakathi sibangcwabile. Sengakusho Brava Mqini, ube yindoda. Ungavumeli noma yini ikudlule noma ikuthathe ikubhekise phezulu. Abantu bayafa usuku nosuku. It's fine. Yindlela uNkulunkulu ayidale ngayo lento. Sizofa sonke sogcina sifile. Ubuhlungu kodwa